tuzagira dute ubu twese twagize dute twaribohoye twagiye ku gisupu supu yawe yawe
Aramunaniye,
indi gisupu supu.